makukhona indvo longathi mawuyilondolotile ube nekuphila noma letinye tindvo tingakulahlekela emhlabeni kepha mawulondolote yona uyawuphindze ube nato leyo ndvo libhayibhele lithi ilondolote ngetulu kwako konke yinhlitiyo yakho ngoba enhlitweni kulapho kuchamuka khona tiyalo tekuphila khona noma lingaphandle belingete labanako ukuphila kepha mangabe enhlitweni kunekuphila kusho ukuthi tindvo tisetawulunga vuka udle singwaselisuku lamhla sisithola encwadini ya Luka sahluko 10 verse 41 na 42 ingosi yamphendvula yathi Mata ye Mata utikhatsata ngetindvo letinyenti kodwa yinye kuphela letsingekile Maria ukhethe indvo lengiyo sibili kunjalo nje angeke ayemukwe ngumuntu leyo ndvo umbuto wami sihloko sithi engabe ukhethe kahle yini kumbe sikhathi sekuhlola wena sekuthi hlola wena ngetulu kwekubuka uhlole Martha na Maria kepha akube sibuko la sibona khona thine lamhla kuthi engabe mine nyalo ngikhethe kahle yini ngekubuka kwaMartha Maria bekangakendi kahle kepha ngekubuka kwaJesu Maria bekende kahle akusho ukuthi Martha bekende indvo le wrong kepha bekungasiso sikhathi sako khumbula konke kuhle ngesikhathi sako uma bewungalalela labanye bantfu bebangasho ukuthi Martha vele uyabanaka abantfu kepha Jesu akabuki njengalokhu bantfu labanye babuka kube Jesu bekakomelisa abantfu ngabe wakomelisa Maria ngekuhlala alalele sifundo kuneku komelisa Martha lobekenda aphisha neke ngetindvo letinene Jesu umnikati wako konke nguye lowatiko kuletindvo tonke kuthi yini lemcoka ngalesikhathi yini futhi lekuyindvo sibili khumbula kuthi Jesu ukukhanya mangabe uhambile wayawudwebe ebusuku kungenteka ubambe inyoka ucabanga ukuthi ubambe inhlanti mawufike ekukhanyeni ngulatindo tehlukaniseka khona kuyenteka ukhethe wente tindvo leti kahle kepha mawuletha ekukhanyeni lokungiJesu ukhanze ukuthi noma kukahle kepha akusiko loku right ngalesikhathi kwasita ukuthi Martha akhulume kuJesu kucala angakakhulumi nathathe wabo ngobe lokhu kwavimba nencabano kungenteka kunalabanye bantfu ucabene nabo kumbe uze ungakhulumisani nabo ngoba uvele waconza kubo wangayi kuJesu ngabo ngoba kube uye kuJesu phela Jesu ungumlamleli ngabe Jesu wayilamla kathini lendzaba nalamuhla khuthala uye kuJesu ngaloko lokhala ngako ngalomunye umzalwane solo Jesu akalamuli etonweni kuphela nje kepha uyalamlelana nasetinfeni lekungenteka singatiboni ngayikufanana etikhathini letinyenti kucabana kwethu kubangwa ukuthi sicabange ukuthi lokhu lokubonwa ngimi ngikona kumcoka engabe Maria akabonileni ukuthi naku lokumcoka ngalesikhathi kanti Jesu yena ukubuka ngaleke indlela kanti futhi nalolomunye wena lothi akende lokhu ngalesikhathi naye ubona ukuthi lokwakhe ngikona kumcoka kuze ukuthi siste uphilisana asihlanganyele emthandazweni lothi Nkosi ngicela usite mine kuthi ngibone hayi lokuhle kuphela kepha ngibone loku right esikhathini lesingiso naloku lokubonwa nguwe kuthi kukahle ngicela kube nguwe Nkosi longikhanyiselako ngehlulele tindvo njengekubona kwakho kuze ngibe nekuthula nebantu bonke amen.